igama uSimphiwe Fakazi, mna 20 years old.
Mina ngumwini makusibiso mahabani. Ngiyenza i-home sweet home, i-home. So, uSimphiwe bamletha kimi usaseubaby. Angiqali ngoSimphiwe, asiSimphiwe kuphela uyi-one. There are over 20. So, uSimphiwe, ngoba engathi u-slow. When times goes on, my person maybe is over disabled. Not old. I got a hold of the HIV. Too slow. And my person check was not over in disability. So, I tell the government which is in the government. Ngoba should. Ngoba abantombazana by 20 bonke ne maku Simphiwe uyomfana ene niyazi ukuthi lapho kunamantombazana kuba na so ngacela igovernment ukuthi ingcedele for kakhulu uSimphiwe Simphiwe kakhulu kakhulu amantombazana uyazi ukuthi amantombazana sometimes abafani nabafana intombazana sometimes uyahamba uyakushiya. My Simphiwe, she's always here. Then with the government, she must help me. Should I die, then I must be to the car. No, but at home, I yearns him. Who's all harm? I put my drugs, I yearns him. So, can I imagine my government to say, I'm pay him to? Yeah, now, who put my guy? Who's all yearns? I can't tell you. Who's all my Ikaya lap? Ngoba ihome andinakhaya. Ngomthetho ukuthi 18 we have to go out. So ngiyabonga. Angazi ukuthi ngathini. UNkulunkulu umuhle. Sibonga nalo government wethu. Ukuthi sithole abangakhoni ikhona ukubanceda.
Ngizizwe ngijabule kakhulu. Yebo sengiqala nje ukufika namhlanje.